Whakatū. The upright waka.
Whakatū marae was a dream of kaumātua way back in the early 20th century, and took till its opening of the Whare Nui in 1995. Prior to that, we established the Kōkiri block and the Kōhanga, Ko Puawai Kōhanga Reo, on the other side of the complex in the mid-80s. Whare Kai was opened in 2005. A long road, given the size of the whare and the size of the complex, to get what we have today. Whakatū, from a Tainui dialect, emphasises the WH as an F sound. Wakatū sits with the Taranaki iwi and the course of the silent H. It is not spoken as an F, it's more like a Wakatū. However, there are other kōrero that sits around the meaning of the name. There's also some interpretation that Whakatū is the place where the waka was turned upright. And in the old days, of course, when a waka was turned upright like that, it was a tohu or a sign of a chief who was passed on.
Pēnei e te kōrero Whakatū, Whakatū. E momo mita wēna, pērā ki am, maunga tapu, moke tapu, nā te reo o te whenua, moke tapu. O te reo o ngā iwi e noho nei, maunga tapu. E ngā ori te tunu, te kaupapa, ko te maunga tipuna tērā. Sa koe rā noia, te mita.
Wakatū. Wā, ka, tū. Or Whakatū. Whakatū. Kia kaha te reo.